biganza bigabinyambo nziruse kumuganyira nkamusanga kunama ariko raje nama nawe yari yaramaze kugabira inziwe zigakubitira rimwe umugumero natwe basabye tugakubitira rimwe ibifukamiro ntiganza usabese biganza bigabinyambo kubita amashiko yandugira uko wagiza abandi
bagira ngo ntagira igicaniro yabyaye umwitsa w'igikundiro yakunze agakunda mwitsa we wampaye umwitsa w'igikundiro Tunga ntuzewe amatunga kagwira yemwe nayo umwe bugakomera nkambere wahaye umwitsa w'igikundiro
namusanze kunami wabo
zana ndore muvyeyi zana ndore ibisabisho henga ivyo nazanye abashereze henga aba barashitse wahaye umwitsa w'igikundiro Mundo, ehe, bavyeyi, wampaye umwitsa w'igikundiro,
namusanze kunami wabo,
muvyeyi yavyaye zana ndore, cakire sinashima zana ndore, ntungurize muvyeyi zana ndore, wampaye umwitsa w'igikundiro,
namusanze kunami wabo,
aho mubona bavyeyi baragaba. Nkuyo bangabire nabandi baragaba wampaye umwitsa w'igikundiro
namusanze kunami wabo
ndamuvuga ntamuzindwa bizima bizira maze imwe avuga icyo yarayazirikanye ntavugira isunitswe n'impemu ntiyampenze kuryo twayaza sindamuvuga rimwe ntiyangabiye rimwe yarangabiye arampetera rampa nkariya makaba ituruka ikwa kwanyitaho ikabirije n'ibigabimba kamisa yanayigabanye zigandagaje kunama kwa data na data buja Ndayivuga bishiyo bishika ibikingi bikishika ingana shore yarishinze umurango nkayishika nari kireba reba ngumpitire mu gatire umugore wandwe gahitira kugiraba bayigaye imbaga nkayishima ingoma nkayigerera ku bwato nkayishima umureto ntandayita ingeregere yangira bugingo yariruka ntibatera umuhinga wo kwitera yitege mvizi mu mataha
Zimana mutama twagomwe umwana n'uwundi bari kumwe sana kukiye mwe kukinka wampaye umwitsa w'igikundiro Shitina basangwa turashima imiryango irahujwe n'ibibona tubasabire kugwiza umuryango wampaye umwitsa w'igikundiro
namusanze kunami wabo
ehe impundu ehe bavyeyi wampaye umwitsa w'igikundiro
namusanze kunami wabo
Teri mundu gaye mwe ruraramye duketse imiryango inywanye